Hii ni Radio Kwa ya Amerika. Radio Kwa ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika kuri internet mu dusange kuri wa3 radio yacu voa.com. Hano i Washington muri studio ya gatanu Joe ari ku buhanga bw'ibyuma Nadia ari ku bugenzuzi bw'amakuru naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka barashima icyemezo intara ya Kivu yepfo muri Kongo yafashe cyo kuvana amafaranga y'igipimo cya COVID-19.
Twe turanezerewe cyane turashimira leta ya Kongo ukundi dufashije
pesa n'ugiye gutoroza tugiye kubera umuryango.
Abo ni bamwe mu baturage bo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Mu Burundi imiryango irenga 200 yo muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga hituye kubera inzara kuva uku kwezi gutangiye. Aho mu mahanga urukiko muri Espagne rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola yerekana ko azize urwikirago. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimo abantu 36 mu murwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abo bantu bose barimo n'abadereva barokotse. Fidel Niyongabo.
Iyo ndege y'ikompanyi Juba Airways yarivuye mu gisagara cya Baidoa kiri mu bumanuko bwa Somalia igihe yagira isanganya ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo mu murwa mukuru Mogadishu uno munsi kuwa mbere. Umuyobozi w'indege zitwara abantu muri Somalia Ahmed Mualim yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo mpanuka yabaye hafi isaha 5 zo mu gitondo mu masaha y'i Mogadishu. Ababonye ivyabaye bari ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru wa Somalia Mogadishu bavuga ko iyo ndege yururutse hataragera ko ishikira ikibanza cy'indege yaciye igwa hasi rubama ishitangura kwa kumuriro. Bavuga ko babonye abajejwe kugwanya imiriro bari kubagerageza kuzimya imbeya zariko zaka kuri iyo ndege.
Urukiko rwo muri Espagne rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urwikirago. Inkuru turayibaza Diane Nini Nazwe.
Sentare nkuru ya Espagne naho yemeje ko nyakwigendera dos Santos yazize urwiwe, yasabye ko ikiziga ciwe kibandanya gusuzumwa gutyo itegeka ko ugushikiriza ikiziga ciwe umuryango zibabirabangiriye. Umuvugizi wa Sentare ya Espagne yasiguye ko ingingo yo kubandanya amatohoza ku kiziga ca nyakwigendera dos Santos yafashwe mu ntumbero yo kumara amazinda abagikekeranya bemeza ko yoba yagiriwe nabi nabo bemeza ko bari bagiramiye ubuzima bwiwe. Ibiro vy'abaserukira umukobwa wa dos Santos imbere y'amategeko vyibukije ko cize dos Santos umukobwa aho nyakwigendera yasavye isuzuma ryimbitse ku kiziga ca se wiwe asigura ko urupfu rwiwe rudasobanutse. Nta vyemezo canke insiguro c'igituma bagira amajidane ariko bigeze batanga. Aha tukibutsa ko haheze indwi zibiri dos Santos yahoze atwara Angola yitavye Imana. Yaguye mu gisagara cha Barcelone afise imyaka 79. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Portugal kitwa Lusa rikemeza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu yavurirwa mu gisata kivura indembe mu bitaro bitatangajwe izina byo mu gisagara cha Barcelone. Kuva mu 2019 ariko dos Santos yaravugwa ku buryo bw'amaho n'abaganga batandukanye.
Ibitero by'amabombe by'u Burusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6 bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Fidel Niyongabo.
Toretsk igisagara kibamwe abantu 30,000 kiri ku birometero 50 mu manuka bw'igisagara cya Kramatorsk abasirikare b'u Burusiya bariko barondera gufata. U Burusiya bwaragize intambwe mu bice bya vuba mu ntara ya Donbas aha abasirikare babwo bafashe ibisagara bya Lizichansk na Severodonetsk. muri cyo gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje kumusubira imana ko yirukanye umushikiriza manza mukuru w'igihugu Iriya Venediktova n'umutegetsi mukuru ajejwe umutekano Ivan Bakanov yafashe iyo ngingo kubera hari abajejwe kubahiriza amategeko batari bake bikekwa guhemuka. Ibise mu bubirigi abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'umuryango w'umwe bw'Uburaya barahuye kugira baganire ibyerekeye gukomeza ibihano Urusiya bwafatiwe. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'uwo muryango Joseph Borrell yagabishije ko ingingo y'Uburusiya yo kuzibira ibivuko byo muri Ukraine iri gituma Ukraine idashobora gushorera hanze amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete zayo mu mahanga amenyesha ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Ivyo yatangajwe na Borrell bibaye mu gihe bitegekanijwe ko abajejwe ibiganiro b'Uburusiya na Ukraine bahura n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Turkiya mu gisagara ca Istanbul ku munsi wa gatatu kugira baganire ivyerekeye amasezerano ashobora guhagarika ingingo y'Uburusiya yaziriye ibivuko byo muri Ukraine mu kiringo cy'amezi n'amezi.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter muradukurikira kuri @voaradio yacu mukanya turajyana makuru avugwa mu karere k'Ibiyaga Bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'Ibiyaga Bigari turayahera mu Burundi aho imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kubera inzara barahunga mu yandi makomine barahunga berekeza mu yandi makomine yo mu gihugu hagati y'inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierive Ndayishimiye.
Muna mai mutekano yo ku munsi wa kabiri w'indwi heze yarirongowe na bizoza kaheme buramatari w'intara ya Cibitoke niho havugiwe ku kigoyi kiriko kiribonekeza mu mitumbi imwe iyo nayo iherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda iri mu kiyaya ciyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Habu muremyi firme umunyamabanga mwishikira mu biro kwa mustaneri wa komine Rugombo yashikirije ko hari abamaze guhunga inzara ku mitumbi imwe igize iyo komine.
Kuzuba kwatwe bwa mu kiyaya turimo hariho imitumba izikajwe n'ubwo buzuba ku mitumba rukana ya mbere na rukana ya kabiri ingo zishika 210 zimaze guhunga bamwe baciye mu nzira z'ikinywabi bajya muri Kongo abandi nabo bakabayemo mu makomine duhana imbere.
Eka no mu makomine ya Buganda ihana urubibe na Rugombo hari abamaze guhunga inzara naho umunyamabanga mwishikira mu biro kwa mustaneri atabitigiri yatanze muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara kugira abajeje intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo c'inzara amaze guhabwa ibyegeranyo. Buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira.
Uyu mwaka twarahuye n'ikibazo muri iki gice cyo mu kiyaya amasezerano yose yo kurima nabi ariko n'icyo cyo gituma yuko abantu bashobora gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa kuba kuri ko kurahaba nkuko kuri rusabe abajeje intwaro kurusha inama mu bumvishe murage bato bafise hanyuma mu bizane turabije twakora twese tugiye hamwe nibo ntibaci bafata kuzibaho.
Inyuma y'amasaha 72 buramatari w'intara ya Cibitoki yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bari kubarahunga na cane cane kubera inzara. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru yatanze iyindi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere.
Gusa abagende ni babandi babagiye gushinga irongo muri Kongo nabandi rero bagira bimwe bita makanaki umugabo akaguma mu rugo hamugwa akaja nabara akagenda akazunguruka akaja muri ya nkambi irimwo abarundi baca baza baraza kugira ngo babatekerere nta bantu bariko barahunga nkuko nyibagiro babyerekana ku mbuga nkurukana bumenye ko yicuze kuko barahunga cane cane muri Buganda na Rugombo.
Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe n'iyo nkuru bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bemeza ko bugarijwe n'inzara kubera batimbuye mu irima ry'impeshi heze ariko 2021 nabo nyene bagahunga
twararimye tubure imvura tegeze aho tugajwe n'ikiza cy'inzara bavuga ngo amafaranga ntazukura amafaranga bazaguca mu bigo bya hariya baragenda
ndarira turembeje ko nta mvura twarose no mwaka ndetse tayinye byose byarunze mu mwaka wabaye imvagusa abantu babaye imana benshi ariko baragendanye bafite kuko bagenda baragiye nyene kugira baranyine abana babo
reka nta mwimbo ntambura yaguye muri Rusiga abandi bagumanye bagibigira muri kurondera ubuzima natwe nanga numvugira nga mukayenda agenda da sindi bicho n'inzara
amatoza bakunze ibiryo bya Amerika bakoze mu ntara ya Cibitoke yerekana ko benshi bari ko bahunga inzara bari ku nonde z'abaheruka guhunguka bava mu gihugu kibanye cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi ubushikiranganje bujejwe uburimyi butegekanya mu irima gice turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera ama hektari 64 niyazorimwamwo ibitegwa mbumbarugo ku rwego rw'igihugu intara ya Cibitoke idasigaye inyuma ni mu gihe muciryo mu mwaka uheze hari harimwe ama hektari 26 byatangajwe n'umushikiranganje Deo Guiderurema ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijeje uburimyi mu ntara inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze
Radio ya Amerika ikujyane mu Rwanda noneho aho bwana Vena Rutunga uburana n'ubushinja cy'ibyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari bihimbano agasaba urukiko rukuru kubamo hagati hakazagaragara icyo yita ukuri hagati ye n'ubushinja cyaha Eric Bagirubusa arakomeza
Asoza kwiregura ku byaha regwa bwana Venar Utunga mu iburanisha rya none yakomereje ku cyaha cy'ubufatanye cyaha ku cyaha cya genocide aregwa gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byifashishijwe mu gukora genocide yabwiye urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ko iyo byose nta byabayeho yewe atigeze anatanga amabwiriza ku wari we wese mu gukora genocide abatanga buhamya bavuga ko Rutunga n'abandi bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi izari bakoze inama nyuma irangiye Rutunga ajya gutanga ibikoresho byo kwica abatutsi Rutunga akibaza uburyo iyo nama yaba yarabaye abandi bayobozi babiri batari muri zari asobanura ko umwe yari Kigali undi yari Rukanywe adashobora no gukandagira mu kigo avuga ko n'iby'inama za video conference bitashobokaga kuko iryo koranabuhanga ritari ryakageze mu Rwanda umwe mu batanga buhamya yemeza ko ibikoresho gakondo byari bifitwe n'abakoraga isuku uretse abatutsi Rutunga akabihakana akavuga ko abakoraga isuku babaga hanze y'ikigo kandi nta mukozi wa izari watangaga ibikoresho avuga ko babihabwaga n'abakapita babo nabo babihawe n'abashinzwe ububiko bwabyo Rutunga avuga ko hari abatanga buhamya bavuze ko baje kwica muri zari baje bizaniye ibikoresho byabo atari byo baherewe mu kigo abwira urukiko ko muri zari nta bariyeri zari zihari kuko atari hanazitiye asobanura ko hari hamwe hari bariyeri itarakoreshejwe avuga ko yashyizweho mu kwezi kwa gatanu 1994 n'abasirikare bahanyuraga intambara iriho yerekeza ibutare kujya kujya kuzana abajandarume bo kwica abatutsi Rutunga avuga ko yari yagiye kutabariza ikigo yasobanuye ko wari Prefense Habimana Sylvie nyirizo nzego z'umutekano yatabaje mu mwaka 2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Arusha ku birebana n'ibyavuzwe ku byabereye mu kigo cya Izari avuga ko uwe nka Rutunga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko yakoze muri uko gutabaza inzego z'umutekano ati nari umuyobozi w'umusivile ku mpimbira rero ubumenyi bwangira ikitso nta bumenyi nari mfite bwangira ikitso kuko nanjye narahigwaga Rutunga avuga ko bishoboka ko abajandarume yatabaje baje gukora binyuranye n'icyo yabazaniye akumva bitamureba arabura navuga ko nta shyaka rya politiki yabayemo kuva muri 91 akavuga ko atigeze yanga abatutsi kuko ari nabo benshi bakoranaga muri departement ye yemeza ko ari nabo bakoranaga ubushakashatsi kandi utakorana ubushakashatsi n'umuntu wanga avuga ko yahawe abajandarume bagera muri 15 bagerageza kugarura ituze mu kigo cya Izari gusa ku munsi ukurikira asobanura ko haje abandi bantu bagera mu 5000 bateye hari nabwo hiyambajwe ingufu za gisirikare zasabwe na prefect ubwunganizi bwa Rutunga avuga ko nta kindi kimenyetso kiri muri urubanza uretse abatanga buhamya bamushinja bukavuga ko abo batanga buhamya nabo bivuguruza ariko bagashingira ku kuba Rutunga ari umuntu ukomeye hari bamwe mu batanga buhamya bavuga ko abakozi ba Izari bishwe Rutunga hari ku gikorwa cyo guhemba bicanyi inzoga inka n'amafaranga Rutunga arabihakana avuga ko ntaho bashoboraga gukura inzoga kubera ko nta rutoki nta n'amasaka bari bafite agashimangira ko muri icyo gihe n'utubari twari dufunze ku cyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu asanga kuba Nsabimana Sylvie wari prefe mu rukiko rwa Arusha yarakiburanye kandi akakibaho umwere bishingiye ku kuba yaratabaye mu kigo cya Izari nawe akumva nta kindi yakivugaho asoza ku myiregurire Rutunga avuga ko ibyaha burana babimugeretseho baramubeshyera yavuze ko abatanga buhamya b'ubushinjacyaha badasobanutse kandi ko we n'ubwunganizi biteguye kubitangira ingero asaba ko urukiko rwazabamo hagati nyuma we n'ubushinjacyaha ukuri kukazajya hagaragara. Abanyamategeko ba Rutunga nabo baravuga ko ibyaha aregwa byamwitiriwe kubera umwanya yari afite mu kigo cya Izari. Ku byaha byose basanga hagombye kuba hari ibikorwa nyirizina yagombye kuba yarakoze. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja biri mu buryo bwa rusange bidafatika. Baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza niba koko Rutunga yarazanye abajandarume bo kurinda umutekano azi neza ko baje kwica Abatutsi. Urukiko rwabajije ubwunganizi niba igihe umuntu yatabaje abatabaye bagahindukira bakica uko byafatwa mu rwego rw'amategeko. Basubije ko Rutunga yafatwa nk'icyitso igihe yaba yarazanye abo bajandarume asanzwe azi umugambi wo kwica Abatutsi. Bavuga ko abaje gutabara nyuma bakica aribo bagombye kubiryozwa, bagasigara bibaza ku bubasha yari afite ku nzego za gisirikare kandi yari umusivili. Nyuma yo kumva uruhande rwiregura, umucamanza yanzuye ko azakomeza urubanza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu mwaka ushize nibwo Bwana Venar Rutunga wayoboraga ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yoherejwe n'igihugu cy'u Buholandi kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitatu: icyaha cya jenoside, icy'ubufatanyacyaha muri jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Bari busa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Inkuru turayibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Turi ku mupaka wa Kavimvira hano rubi n'igihugu cy'u Burundi. Twasanze abaturage benshi barimo bacuruzi bambuka bajya i Burundi bitewe n'uko intara ya Kivu y'Epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira leta ya Kongo ukundi dufashije kuko twari tufite ibibura barobose kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa by'amahera ya COVID ntibarengana kandi twazana ubuntu buke buke.
Ariko kuba bavanye idolari 5
twumva tunezerewe, turanabashimiye rwose.
Wakora iki byakugoraga gusa?
Nazane puwaro, ibitunguru, itomati, ibintu nyine bike bike bitasaba n'umutahe munini, ariko wasanga ata mahoro dufite mu ibarabara, ugasanga turiko turasumbuka cyane.
Iyo dolari 5 ngiye gutoroza tugiye kubera umuryango. Ayo mezidoka zawo twari tuzikura, ubu tugiye kuko turafashisha umuryango. Urudadaza rugiye kumera neza kubera urudoda rushya ruduga kubera wahuru ya amafaranga watanga kubwira uyagarukane. Urudadaza nabi nyine rugiye kwinjira bigabanuka ibihe bivanye n'uko ya mahera dore sana za mahera menshi agiye kuvaho
yavuyeho.
Yego yavuyeho kabisa, twarenganye nayo twasanzwe.
Kuba aya mafaranga y'igipimo cya COVID-19 yavanweho, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19.
Cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza n'amanaza buke buri kwezi kuraba umuryango, kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura i Bujumbura naca ngenda kukagura. Mugubu mparuye kubera icike sinagenda kubera COVID, itike byaca biterana na COVID bigasha bicwa na mahera menshi. Haba bivanyeho bagize neza gose ubu ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera, ashobora gusimbira we kugitora atangorane na kimwe cyane n'ikoja kuza kura mu cyumuryango sogenda kubura mu
gusa. Nubwo intara y'Kivu y'Epfo yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19, abaturage bari basanzwe bishura. Ku ruhande rw'u Burundi abaturage ba Kongomani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi. Tuyishime Aliela akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi.
Bisanzwe nk'umuntu yishoreye utuntu tuva ari 20,000 bakaca bagusaba COVID y'35,000 kuri Kongo yaramera menshi cyane, natwe tuzayacuruza asa no ku Burundi. Urumva ko baravuga ngo 15,000 nabyo nyine kweri ku bironka washwe nk'utuntu udakuramo inyungu y'10,000. Urumva nuko waca winjira muri manga n'ukuri ntaho twaronka kweri yo kuba bayikuyeho vrema. Ntibagire neza no ku Burundi n'ukuri bayikuye barangene bodufasha kwavuga ko COVID hose ibihugu byose yaheze.
Umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira yabwiye Ijwi rya Amerika yuko intara ya Kivu y'Epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ku baturage b'abakongomani basohoka iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka. Uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'Abarundi n'ab'Abanyarwanda binjira muri iyi ntara banyuze ku mipaka bazajya bishyura idolari 5 z'igipimo cya korona kimara iminsi 14, naho abandi banyamahanga bazajya bishura na bidolari 10 z'igipimo cha corona kimara iminsi 14 Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Ovir
Uburundi Mandela yibukirwa ku ruhare yagize mu guhuza Abarundi n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro yarusha muri Tanzania mu kwezi kwa munani mwaka w'ibihumbi bibiri. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi amubaza ku ndangagaciro Mandela yasigiye.
Ejo nabayobwira ko ningene yabaye umugabo w'icunsha mu gufasha kugira ngo ibiganiro Abarundi ashaka kuvuga imboneza bari barimo iarusha bishobore gutera intambwe iboneka intambwe igira ikishitse kuko tawutazi yuko inyuma y'urupfu rwa Nyerere abantu bibaza bati mbega ninazomusubirira kuko Abarundi uko bameze uko bagoye washaka gutera intambwe. Aho rero havugiwe ita rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanga abatari bake ugiye kuraba General Ntaganda mu bitabo canje bize mu Gifaransa ni demokrasi piege. Mugabo rero aho Mandela nyine aziye byarerekanye yuko afite icunja rikomeye cane byafashije izo mboneza kugira ngo zitere imbere. Ubwa mbere hoho igihe yasanga mu Burundi ubwa mbere nta handi yashatse guca atari kumbimba agenda kuraba igene abanyororo bariyo. Abo banyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Mekero Dadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'93. Aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu, agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imboneza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje kuko yababwiye ati si mbonenge de mugira abantu umutima mu bantu mubafate kuriya. Icyo rero yabonye kukigaruka ko aje mu nama ashinga amateka nabo hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafite umutima kugira ngo ushobore kuba ushyira abantu mu nyororo kuriya agenda bibonye. Aranapfuka amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baca.
Perezida Ntibantunganya mwavuze icunja rafise mukaba muzineza ko butari ubwa mbere Abarundi baje mu biganiro ariko bikaba cacu vyavuyemwo. Hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nkuko wabivuze vyakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere. Ikintu mubona catumye wewe Abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye ni hibi?
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturira ko ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Ica mbere ndibuka n'umunsi wo gushyira umukono ku masezerano y'Arusha. Byaragoranye ntabutabizi, hariho abatashaka gushyira umukono kuri masezerano dutanguriye kora rungu y'igihugu Major Petero Buyoya. Je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere y'abaturage b'Abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ingamba baje mu biganiro. Mbere n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yari ari. Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza ko kwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine nova mu Kirundi banyamakese ziko ariko nyabakese ziko nimo bipuka batarenga 95% muzoguba mwiganziye byose mu Burundi mutumbiriza abandi ibwo akora aho byaryoheye akabye nk'abatwenga mbwo naho nyene madaraga ati ndabonye utwenze tonye utwenze mutwa ko gusuka kuri kandi bari batwenze uko nezerewe nuko bumvise avuze ibyo jambo icyo kintu namuboneye ko cyatumye mbere gushyira umukuru kuri amasezerano byacye byihuta kuko abakuru b'ibihugu bakiragira bati ahantu nituhapa tutarota ayo masezerano
mu bindi bintu bashimira cyane cyane kwari ubungane kabwa moko no vuga birabure n'abazungu eka nubungane hagati ibitsina tukaba tuzi kwa fasoni icyo gihe arusha nabonye ne babarundi kazi baronse uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganiro aho hoho muhavuga kwiki
oya ni baronse uruhara mu gushikiriza bahagaze ahubwo kubera uko manda yabona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kwama biriho bitatira guca munsi abakegezi bashobora batezwa ko barimo mu nzego rw'urugo rw'igihugu inama nshingamateka itabakenguza amateka na leta naye ahandi mu biganiro abakegezi ce tuvuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati kugira ngo n'ijambo ryacu ryumvikwe Mandela rero agafata kubyo yabona koko hariya mu gihugu ciwe gukura buri myaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza nyine hari iwabo abirabure bacigizwa byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere
Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mahayi radio ijwi ry'Amerika
murakoze
Perezida Silvestre Ntibantunganya wahoze ari Perezida w'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku byerekeye umurage Nelson Mandela yasigiye isi kuri uyu wa mbere tariki 18 umunsi mpuzamahanga wahariwe intimba nyamahoro Nelson Mandela. Tugana ku musozo w'amakuru yacu mu kanya turaza kugaruka twibukiranya ingingo z'ingenzi zari ziyagize mu kanya.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaraje
yuko dutandukana tubanyurire mu ngingo z'ingenzi zimwe na zimwe zari zigize amakuru twabagezagaho imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke aho ni mu Burundi imaze guhunga kuva mu ntango z'uku kwezi kubera ikibazo cy'inzara barahungira mu yandi makomine mu gihugu hagati mu Rwanda ho bwana Venar Rutunga uhura no bushinjacyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega Venar Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari ibihimbano mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashimiye icyemezo leta y'intara kivyepfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19 Umahanga Somalia muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimo abantu 36 mu rwa mukuru Mogadishu abategetsi bavuga ko abantu bose bari muri iyo ndege barokotse urukiko rwo muri Espagne rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urupfu rw'ikirago naho bitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toresk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6 ibyo rero bikaba bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba natwe yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu biri imbere Shimira Jo kubuhanga bw'ibyuma na Nadia wamfashije mu bugenzuzi bw'amakuru namwe mwese mwari muduteza amatwi amahoro n'amahirwe kwese. Thank you.